kalibe makhiwa TV lokhu siyikhona khona la eMabhida Stadium njengamanje nensizwa la uTira umalume uyalumana abamaningi abamazi ngengoma eziningi kakhulu asimbingele siphinde simamukele kumakhiwa TV malume
sanibonani ngibukele abantu lapha bakhona ngibukele la bebrand right
angrand kuyaphile
okay much
abantu abaningi bayebethi hey wena ufana noTira ufana noTira awu siyafana noma ubheka
baze badlala ngapha Hayi bethu kumnandi ukuba sebembeni lapho kujabulwa khona na ufike ufake u5 cent wakho abantu bajabule babe happy yabo namhlanje abantu bajabulile uyabona kumnandi so nemagwa parents ifikile yazogeya lapho
No siyabonga kakhulu singakubambeleli ngoba siyazi ukuthi umuntu obusy nabantu bafuna ukushotha nawe siyabonga kakhulu cela utshela abantu bakho TV ukuthi ngabe iziphi inhlelo zakho suka manje kuyaphambili bese uyavalelisa
Hayi bethu magwa parents yahlangana khona umculo ozayo abantu abalindele kunama events so organizer abafect event so afterment makhiso abantu abalindele kuyafiwe afterment
sho siyabonga kakhulu malume